Chalo lero kwa fipa Dima wati benekerera Warwani wahava Wakundi venda venda Jisu liripaine Walimpaka na yuakubale Weni chintu chimoza Icho ine ngumanya Chakuti muli nane Muli nane Para satana wakwizana vyake wasamwihera yeka Nanga uli ninga vavya Ivyo wakutemba vanyane Chiuta Nane umanya muli nane muli nane muli nane para satana wakuponya mifwi wasamwirera yeka Nanga uli kurwa nkondo Ine ndiri jikumanya Jimuta Uli nane Jimuta Uli nane Kakamarango Ndiwo bali mtazi kuswaso Wakuti nyekezga na wo ise Kuti ndise tifiske Wandi jimirambuna Na kukwema kuti niwemo Weni chintu chimoza Micho ine ngumanya Chakuti muli nane Muli nane Para satana wakwizana vyake visa mwera yeka Nanga uli ninga vavya Hivyo wakutemba vanyane Satana waponya mizinga itimwele yeka Nanga uli kuwa kondo Ine ndiri jikumanya Chiuta Uli nane Makuti Uli nane Thank you. 나는 물이 나는 나는 물이 나는